kutaziganirizwa mu ishyirahamwe ryo gutegekaniriza kazoza abakozi INSS kutavuzwa no kudahabwa karuhuko nk'uko bitegekanijwe n'amategeko ngo ni bimwe mu byatumye abakozi bo mu ishyirahamwe ryo gucungera abantu n'ibintu Vigile Burundi bashinguru nani sendika Sivebu nk'uko bivugwa na Sebastien Ndayavugwa arurongoye ni mu gihe ubwo runani rwari rwatunganije ikoraniro kaminuza rigira kane kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2022 nzero umwaka w'2021 i Bujumbura kuva mu mwaka w'2018 ubwo runani rwemerewe gukorera ku mugaragaro ngo hari ibyo umukoresha yamaze guhindura naho ataviera ngo de nk'uko Sebastien abandanya abivuga
ivyo tubona umukoresha amaze kubakosora tunamushimira kuva sendika ibayeho kuko nitwogenda tutavyerekanye naho ivyo dusaba ari vyo vyinshi kuva sendika ibayeho tukerekana ingorane dufise nk'uko twagiye tubishikiriza kuva mu ntango gushika uyu munsi twaragiye twerekana yuko abakozi b'iryo shyirahamwe tutavuzwa baragiye turerekana yuko abakozi b'iryo shyirahamwe ntihabwa amakonje donc uburuhuko bwarimwe mu mwaka baragiye kandi turerekana yuko abakozi intererano yacu itashikanwa muri INSS nk'uko itegekanijwe baragiye turerekana kandi ko abakozi bamwe bamwe batagira karuhuko kindwi kamwe bita konje hebdomadaire baragiye turerekana kandi nuko abakozi bashyirwa mu mashuri ya tekinike mu buryo butabereye habonyanjwa amategeko ndetse turerekana nuko abakozi ibyo byose bigenda bidushikira ku mvo z'uko ata amasezerano y'akazi umukoresha yagiye aduha ibyo bigaca bigenda bikabyara ko wasanga hariho n'ubusumbasumbane bw'imishahara hafatiwe ku ka mwana wa mama kankunzi uko icyo gihe ubufisi cyahuriye ko n'umwe wo mu biro by'ishyirahamwe ariwe yashobora kuduzwa umushahara byatumye rero dushinga sendika n'ivyo ari navyo uyu munsi twaduvise ikoraniro rigira kane kugira ngo dushobore kurimbura ko umukoresha yoba yarabidukosoreye n'uburyo yabidukosoreyemo hanyuma kuri uyu munota mu isuzuma twagize twagiye gusanga umukoresha by'ukuri yego hari bimwe bimwe yadukosoreye aha twavuga yuko abakozi n'atatujyanye muri INSS kuva amatariki twagiye gutangurira akazi mugabo nuko kuva mu mwaka w'2019 basi abakozi nka twese yatumenyekanishije muri INSS ivyo turabishima ikigira kabiri tumushimira nuko ku makonje anuel yacu duheranwe nk'abakozi yatanguye ingendo yuko azararaba abaheranye iyo nyinshi akazararungika bake bake n'ivyo turabikenguruka kandi kandi nacyo dushima nuko ubu yatwemereye yuko umukozi ashobora guhemberwa muri banki cyangwa microfinance yifuza n'ivyo turabimukengurukira ariko nawe tubivuze uko impingira cyane ndende nk'uko mwabitubajije kuko muri bijya byose twadondaguye bijya twavuze bitarakosorwa turacyarindiriye ko umukoresha azobidushirira mu ngiro akabikosora nk'uko amategeko abitegekanye
Esperance Mbanze yaserukiye ishyirahamwe Vigile Burundi avuga ko ibitari bike mu by'abakozi basaba bamaze kubikora
jambo perezida avuze ndabona ko benshi muri mwebwe niba ibyo mwamutumye mwamushaka kuba ndashimye cyane ko mushobora gushima na gatoyi ibintu umuntu aba nawe yigoye kuko guhindura ibintu by'imyaka igare byakozwe kugira ubwenge urahindura buke buke ubwenge bisa umwanya munini mugabo natwe aho turi nje najya serukira umukoresha ndashimye ku giti cyane n'uwo twazananye nawe nyine yashimye ko n'utwo duke tuhari mutubona kandi natwe twariyemeje yuko dushobora kubwenge turabihindura kandi twaratanguye ariko rero namwe icyo nabasaba ni uko namwe mwogerageza kugira twubake sosiyete ni iya twese tugabira twese mukagerageza mukaraba mukorosha kugira sosiyete nayo ishobore kuguma
ikora
twese tukaramwa kugira dushobore gutembagana tuzofashanya turabe ibishoboka natwe tutunda ibigenda neza nk'umukoresha wacu byinshi ashaka ko byose bitera imbere mugabo kubona benshi muri mwebwe mwarashoboye kumuvuga ko mwarenganijwe umukoresha wewe abafise abamukorera mugabo birashobora gushika akaba ingorane ariko ubu nibaza yuko tuzofashanya byose bikagenda neza
ubugenduzi bukuru bw'akazi Nzokira Ntevye Pascal watanga impanuro haba ku bakozi n'abakoresha yibutsa ahanini abakoresha ko bategereza kwisunga itegeko rishasha ryo kuwa 2024 mwaka w'2020 rigenga abakozi n'akazi abavunira kagohe ko mu byo bategerezwa kubahiriza harimwo kuziganiriza abakozi kubaha amasezerano y'akazi no kubavuza nk'uko ngo biri muri iryo tegeko
igitabo ni cyahinduwe kugira gikandamiza umukoresha cyane cyorohereza umukozi cyahinduwe ku neza y'akazi ku neza yo gutunganya akazi neza kiranoneho ingingo y'ijana na 17 yo muri kode di travail yoyo iratomora neza yuko umukozi mu gihe abona yuko arungitswe muri shomaji tekinike bitari bikwiriye arafise n'uburenganzira bwo kuyana akankagiza inda yinjamwo ouvre droit aux indemnités de licenciement et d'autres préavis muri icyo gihe donc ikiba la rupture du contrat du fait de la poignée icyo gihe cyanditse ku kagene ukimutekerera ukamutunganyiriza akazi kenshi akibandanyiriza ehe rero iki gitabo ni kinini nubivuga sinabimara banyakubahwa mwebwe abatakinarabibonye mwagiyeho mu ntango ibyo mwakoze mwarakoze reka babashimire ariko inararibonye nimutizerwa muraba hafi abizewe murashyigikira abizewe hanyuma mwebwe namwe mugira mwizewe cyo kimwe namwe inararibonye hamwe n'umukoresha genda ufate igitabo bishasha kirimo amategeko agenga abakozi n'akazi mu gisome neza bibaye ngombwa musabe n'impanuro kucyo mubona mudatahuye neza kuko amategeko n'amategeko jyewe ndashobora kubisoma uko nshaka ku nyungu z'icyo nshaka gushikako n'umukozi arashobora kubisoma uko ashaka ku nyungu z'icyo ashaka gushikako mugabo sibyo nipfuje nipfuje ko mwese mubisoma mu ntumbero yo kubyubahiriza no mu ntumbero yo gukora ku nyungu z'iterambere rya sosiyete ngagendaje ishyire Burundi
iryo koraniro kaminuza rikaba ryarangiye batoye izindi nzego nshasha aho Sebastien Ndayavugwa yari asanzwe arongoye urwo runani ariwe n'ubundi yatowe